Hello guys, as you know, my name is Chagi Breakrash, and I'm going to have to not forget to mjei wa comedy.
Chagi, nipuwa kubwa mwa tukano mwana haramu.
Mwana haramu ni mamako na mamayako merifanya bila taku sema bismillah na fukama na kuzari mtoto haramu vichi mveri pekata rete mnyaratu kama mtoto sifara mizere ekonete rubundife kabuka tukami zirimati na jaru na vjavya 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 na vj